Regardless to me of any time, but the Lord allow me to treat you all in the name of Jesus. Can be here long enough, can't just sue. Can't you give me a lot of time? The enemy of the devil. I am the number one enemy of the devil. I'm so sad. Just open up your heart. Your life will never be the same again. Kumbula maso kuma mupeto. Adi Jesus sitelile konke salandela wena. Gcine ngilo soyizuza. Sibe sithelile singamathambo sinuthuku kaThixo. We are not here bazana sango dlala kule ndawo basofu into zikaThixo. Anything what the Colossians yena vuswa kanye noKristu. Funana kwaphezulu nakana kwaphezulu. Sisemhlabeni sibe sibheke phezulu. Ukobo is too expensive. Mofuru bona manje la Thixo empilweni yakho. Iya kuThixo uzoxelela ukuthi wenzeni ngempilo yakho. Namhlanje sisuka ikhona imiphefumulo esoyilatha esikhokweni. Namhlanje ikhona imiphefumulo ezothethelelwa. Namhlanje imiphefumulo ezosindiswa. Ukhona ibekade bekhula. But namhlanje wenze kahle. Usenone kahle. Ngesikhathi esikahle. You will receive your healing in Jesus' name. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Jesus.
Tell your neighbor and say, God is large and in charge. I couldn't ask you, and it's a comma, this show. God is large and in charge.
God is large and in charge.
But he will heal us. He has injured us, but he will bind up our wounds. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will restore us, that we may live in the presence.
Malachi chapter 4, verse 1. Amen.
Surely the day is coming. It will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire, says the Lord Almighty. Not a root or a branch will be left to them.
Amen. Like a closer.
Hosea chapter 6, verse 1. Yizani sibuyele kuYehova. Kuba uqwengile wasiphilisa. Uqabele wasibopha. Wasifisa ubomi. Kwakuba ntsuku mbini wasiphakamisa ngolwesithathu. Sidle ubomi phambi kwakhe.
Malachi chapter 4 of verse 1. Thank you, Jesus.
Malachi chapter 4, verse 1. Kokuba uyabonani iyeza imini evutha njengeziko. Bayakubazindiza bonke abakhukhumali nabenzi bonke bokungendawo. Ibalenye loo mini izayo, utsho uYehova wemikhosi, ingabashiyeli ingcambu nasebe. Amen.
Ngizocela bazalwane, iwele engihamba nalo lizokhuleka bese sishumayela.
Vala amehlo bazalwane, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Simakade izilakho lihle liphakeme liphilile. Izilakho lona Nkosi liyasiphilisa linamandla. Lithi Nkosi izilakho liyinkemba esika nhlangothi zonke. Namanje Nkosi sisazozwa ukukhuluma kwakho, sisazozwa ukusho kwezilakho. Siyazehlisa siyazithoba Nkosi phambi kobuso bakho. Siyamelana nayo yonke imimoya engamelana nezilakho. Labo Nkosi abakhwinywa uSathane uyabahlanza. Ngegama likaJesu elinamandla, Nkosi sizakho nakule ndawo. Sikhulekela lihlabe lihlukanise namhlanje Nkosi, lihlukanise lingabusisi, kodwa lihlukanise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizakho lilaphila linamandla, mosantaraba mosaya rebebebe sintaraba mosila. We love you Lord, we love you this place. Revive and touch in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus.
Hallelujah.
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 Yes, Jesus. Malachi chapter 4, verse 1. Let the Bible the tender in your vision. King James, what is the day is coming?
Yeah.
Burning like an oven. It's all the proud and all who do wickedly shall burn them up. Hallelujah.
Yeah.
The footage is the same. Bonga by Kukumezayo. Nabonga Benza Obu. Bayovutha. Haleluya. Ngibandla lemvumele ngibe yini bazalwane, ngikhumbula isilamba
abazalwane.
Haleluya. 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 Bazalwane, shoko sami engicela ukuthi ngikhulume ngaso sithi Imakahle. Imakahle bazalwane. Cela mangabe uhlephe ngomuntu ozokusiphazamisa umthetho, ngicela ungangithinti makhe manje. Ngicela ungangithinti. Sihloko sami sithi Imakahle. Ungamugxamalaze. But Imakahle. Lithi iBhayibheli mawubandabanda. Futhi mawushisashisa. Haleluya. Mawubanda. Banda. Futhi ke mawushisa. I know. Shisa. Ivision yesiNgisi kuma kuHosea. Ngithanda eyami vision, two words yokugcina. It is let us return to God. Hayi! Hayi, namhlanje kunabantu ekumele babuyelane noNkulunkulu. Hayi, hayi, ngiyabona usindisiwe. Uzubale neminyaka uthi ngina 5 years ngisindisiwe. Kanti awukazi uqale. Asikhisi bazalwane, nalivangeli mina engiliphethe.
ubethe evangeli elihlukanisa kwesono thanda ingoma oyihlabelele sisome esivangeli elakudala elasihlukanisa nesono but namhlanje alingafiki lelina lifika wena uqobo lwakho ungakabuyelani kunkulunkulu. God is good. We want to begin a present. Yeah, take it back.
Bazalwane kakhulu ngiyathanda ukuxolisa ngokufika late bazalwane. Ningixolele kakhulu bazalwane sisuke sabambeka.
Kodwa ngikho la ngikhona ngila izwi likaBaba. Yibona umuntu. Umuntu umuntu. Man is a man. Man is valuable. Umuntu amthemba namhlanje kusasa ungamthembi. Ngiyocela ushumayele nawe. Ungamthemba namhlanje kusasa ungamthembi. Mamela, I don't trust my mother. I trust God who's in my mother. The day is coming when Imakahle, noma sekunzima, ingakwini kudumise njalo nasenhluphekweni. Nabantu babona uhambiso wakhe, noma sekungasafundi kodwa namhlanje uhambiso wakhe. Oh, hallelujah. No, be ready. You can't grab. What am I to be? You can't grab. What am I to do? I'm not doing. What am I to say? I'm doing all I want to do. What am I to do? I'm really mad. What am I to do? Oh my gosh. sibhodle kuyimpilo. Kona namhlanje usathana ikhulu nje uthi wena kade waqotshwa. Imakahle mzalwane wami.
Chapter 12, verse 4.
wethu awe.
Abantu abathi abathi lo yamzalwane wenza so bathi abazalwane
eh
wena ukuthi igama likaNkulunkulu yona manje besashumayela kahle kahle bekusaletha i-host umdoko baye ngashumayela ngisadungele nasentolane evuselelweni. Kwalincwadi engakaze ngizwe nanoma umuphi umfundisi ashumayela ngayo. Ngibona umuntu umoya wokudisenda, umoya wokushona. Ayi, funeka abantu abazobona umoya wokushona, umoya wokushona. I gave myself a name of an animal. The animal A or what he had. The spirit of the lion. The lion has no fear. The lion does not give up. The lion is focused. So I am the lion of God. Never compromise. Oh, yes, Shumayela.
ngavukelwe manje. Nomfana uyadelela. Ayi, yile imvakeli elihlonisa nesono. Hayi imvakeli yokompromise.
How many minutes?